imoto imali umuzi omkhulu enginawo kuwa mina ngithwele ningathuswa imoto imali umuzi omkhulu enginawo kuwa mina ngithwele ngithwele kanzima ke bafowethu inzima impilo engiyiphila ingakho ngithi impilo inzima kakhulu ke bekezela ngathi saqala lapho ke kodwa sizange salahla ithemba efundweni sabambelela impilo inzima kakhulu ke bekezela ngathi saqala lapho ke kodwa sizange salahla ithemba efundweni sabambelela bengalangadlile ngivuye sengiyesikoleni tiya ngaliphuzile bahlekisa ngami ikontanga mina ngihluphekile bahlekisa ngengubo engiyigqokanga ngoba zona idabukile bahlekisa ngamasokisi ami bese kona babona amazambane inkosi yami obekungijabulisa ngoku esikoleni ukuthi bengazi ukuthi esikoleni kuyaphe ngoba ikanye usuke nami ngiyothola sethunje ngilale ngidlile impilo inzima kakhulu ke bekezela nathi saqala lapho kodwa sizange salahla ithemba efundini sabambelele indla sekhaya yenziwe ngodaka phathi ngobulongo ugogo besinda noma esegula kokho esegulula ukufa behlale sinethemba lokuthi uzosinda wagula ugogo washona akabangesasinda ubaba kangimazi washona aphi wanyamalala uma ngabe washona washona aphi ngoba ngiyalaziyo lokambe lifakazela usuwaphangalala bengibakashela umama ngephupho kwasangena emuceni umsebenzi lokho kunje umama ongezansi ngomama esaphila kazange wafese efuna umsebenzi impilo inzima kakhulu ke bekezela nathi saqala lapho kodwa sizange salahla ithemba efundweni sabambelela ngibuhlunge kodwa ndiyothile ukubambishisa wenikela kumabhlesi ukuthanda zomdala hlezi ube zomplesi sanesinkingi ubona impande esolidule zabasali kona dakazi siyazonela kumdala udadewethu ubehola into esontweni ngophile ukuzibamba sebangonene nabantu abadala egungunise kwale imali yeqolo nombe yade bekudumaza dadewethu bethuwile kuyangijabulisa ukuthi uvukele wayithuntusa ngidala ukwazi nawe usuyamitha ama-requirements ongena enyuvesi kuyangijabulisa ukwazi nawe usuzolela umfundazi ngosibhaye imbongi ayishayo
siyabonga kakhulu program.